byarungitse abantu bo bihugu byinshi bicandi byiburaya byo muri Afrika byose barungika abantu babarungikanye uburozi ngo kugira bica abantu ngo uburyo babikora barashobora kubijyana mu makuma muri bakaguha kado wewe ukibaza ngo ni kado baguhaye kumba upfe kuyikora iyo kado uce ubujyanye urupfu ucupfa ngo nta n'iminsi umara cyangwa baguhaye icyunywa bagasiga ku isahani cyangwa icyurya ku isahani uri ubwira urire ko cyangwa bagasiga mu kirahuri wewe wagira ngo wagiye kwinezereza mu kabare cyangwa ibintu be nibyo
naje ndi ku rutonde rw'abantu bane barungikiwe abantu bava i Burundi baca kwiga mu gihugu runaka ibyo kutanga isumu baje kurondera twebwe bane harimo jewe na Bobo Rugurika n'abandi bantu babiri ibyo rero byozo rero sibyo twaronse mu makuru y'i Burundi ibyo ayi Burundi yarabitubwiye ariko ibi bihugu nyene tubayemo igipolisi cyavyo cyaraje no kuturondera kitubaza uko kumva twobandanya tubaho je barambagije nimba bashaka ko ari umupolisi yongendanira ndababwira ntoya cyezo zandanyuranya mayira hanyuma haraho nzokwirinda ntakabare njamwo
Imana izokurinda
shanyuza sinzi aho bazonsanga kwe ariko kandi rero nshinsaba abantu bemera basengera Uburundi vrema kuko urazi ibimenyetso urazi uko abantu babaye urazi ibiciro karaba by'igitoro byasubiye amadevize hariho n'umushikiranganji yaraye byibwiriye umuntu ati eka n'ukuri ntibababeshe nta madevize ahari ahubwo n'ibyo by'igitoro iryo nima n'ikigira kize n'ikitodumaze iminsi ngahe ubuho tugira tugende tugira ni ukuvuga n'ukuri Burundi irakwiye gusengerwa Burundi sinzi ko indongozi zoshobora guhinduka zikihanura ariko n'Uburundi burakeneye indongozi zibereye abanyagihugu
ibyo twavuga ni byinshi ntitwobiheza kubibi bikogwa na CNDD FDD icyo uyu mbungira mvuge cyerekeye uburozi CNDD FDD n'abayibongoye igihugu barondera kugira ngo bice abo bose batari muri CNDD FDD cyane cyane bafatiye ku bwoko bafatiye no ku migambwe batari kumwe mu byiyumviro bya CNDD FDD rero murabona ndabahaye n'iyi ifoto ya yumo ishinga ntahere onidasi hatunga imana wenyene yaramenye ingene abo bantu bakwiye ibihugu byose kugira bica abantu rero navuze nti igihugu cy'u Burundi kubera CNDD FDD cyagiyemo imivumo y'ibintu bitari bwabeho ku isi aho ubutegetsi bwiyumvira uburozi bukaroga abantu ibyo bintu nta muntu n'umwe yoshobora kubyiyumvira ubu rero aho bigeze arungitse abantu bo bihugu byinshi bicandi byiburaya byo muri Afrika byose barungika abantu babarungikanye uburozi ngo kugira bica abantu ngo uburyo babikora barashobora kubijyana mu makuma muri bakaguha kado wewe ukibaza ngo ni kado baguhaye kumba upfe kuyikora iyo kado uce ubujyanye urupfu ucupfa ngo nta n'iminsi umara cyangwa baguhaye icyunywa bagasiga ku isahani cyangwa icyurya ku isahani uri ubwira urire ko cyangwa bagasiga mu kirahuri wewe wagira ngo wagiye kwinezereza mu kabare cyane ibintu we nibyo nico gituma rero njewe ntanzi audio kugira mbwire abantu bacu bicunge bamenye ko abo badede niyo ntwaro yabo bariko barondera kwica bo bose batavuga rumwe kandi byaratanguye mwumvise nk'abantu birirwa baricwa nko mu Buganda n'ahandi hose bivuye kubo barungitse barungikanye uburozi bagiye kwica abantu rero jewe nkavuga nti muntu wacu wese muntu utari muri CNDD-FDD uri hanze aho uri hose wicunge wimenye ko niwaba ubwiye ahantu mu kabare umenye yuko wakiriye icupa uryiyugururira wewe nyene ukanywe icyo cupa ntiwakiri ibyo birahuri kuko bashobora gukoresha mu bubare bagira ngo n'abantu baronza ngo bahaye akazi bagasanga bakoresheje abo bantu baje kuroga abantu rero nabwira abantu ndi mwicunge aho muri hose baguhaye ngo baguhaye kado iyo kado ya uyishaka kuyiguhaye ubanza wirinde kuyakira udafise amaga mu ntoke y'ukuyifata cyangwa ubanza uyireke umubwira uti shyira hasi ndagutira abahushyira ndajya kuyitora cyangwa ureke kuyakira rero ibyo byose ni ukugira ngo abantu bicunge ariko abo bantu barungitswe turabazi turafise amaliste yabo bamenye ko tubanzi iyo bari hose haba muri Canada turabazi haba Iburaya turabazi haba muri Afrika turabazi amaliste yabo yaradushikiriye uwo wese yazanye uburozi azofatwa tumenye bamenye ko tuzobafata rero nimwabari cyo cabazanye kuri iyo leta ishaka kumara abantu yamenyereye kwica mumenye kwibyo bizobakora hari naho mwovuga ngo mugomba kwica abantu mugasanga mwebwe nyene ni mwebwe mupfuye rero abacu bose mubimenye akanakamo ndabahaye mwicunge aho muri hose mu Burundi mumenye ubwo bubare mubwirinde mugiye mushaka ikintu munywa mushobora kugitumira muhira cyangwa mukiyoruganize wanyu aho muri mwirinde kujya muri ubwo bubare mubugiyemo naho mumenye mwicunge kuko abo badede nta kindi barondera atari kumara abantu ngo uwo wese atari muri dede wese n'uwukwicwa murakoze
iyo foto ndabarungikiye ni wa mutama yatwemerera ibitoro turiko turajana n'amaguru ngaha aye kuri Saint Michel kuri pave ndikumba yamurenze nkuko naze yandenze turiko turahagireke
neza cyane kandi ubwiye no kuri reka ndayivuge ko reka abajya baragenda n'amaguru kuko n'abarundi bagenda n'amaguru simbwa zabo nibagende n'amaguru abo badepite ko aribo banyoye iyo esanse na peteroli ntibikiboneka ngo abantu baronke ikibunguruza reka nabo babigeko na kamara baza n'ibintu biteye isoni abo perezida w'igihugu avuga ngo wenyine ngo ibyo bintu babyifatiye mu ntoke mugabo w'igihugu aho giteye hakaba ko hakaba n'abadepite basigaye bagenda n'amaguru kubera babuze esanse na kamara maza ibya CNDD-FDD njyewe nibaza ko abarundi aho bageze bari bakwiye kumubarira bati kinjura kuko ntacyo ashoboye perezida ndayishimiye niyigeze akora ikintu na kimwe mu Burundi yarabuze n'isomo akura kuri perezida wa Burkina Faso aho perezida wa Burkina Faso ari umwana yobangana n'abana bandayishimiye iye yavuze ati birababaje kubona abaperezida ba Afrika bagenda muri mu Burusiya kujya gusega twebwe dufite ubutunzi yadarabunaniye ko ashobora kuronka n'iryo somo ngo agira ati ujya mwana ni perezida mugabo n'umwana kuri jewe kubona ashobora kuduha kijya cigwa reka natwe dukore dushobore gukiza inu abanyagihugu b'ibihugu byacu ubu ujya nyene wa Burkina Faso ubu aratanguye kugira ama ibintu byinshi byo guhindura ingene igihugu kibaho yatanguye kwerekana ko abwirizwa ko babwirizwa kugira umuyaga nkuba babwirizwa kugira amabarabara meza babwirizwa kugira amahinguriro yazohingura ibiva muri ibyo bihugu mugabo wo wacu iyo sene de David mu kibanza cyaho yogizitera mbere igira itera nyuma ibintu amafaranga yose nama nibintu byari byari bya leta bakabyishyira ko bonyene kugira ngo bonyene bitungishe ubu nashyira hamwe narimwe byari ishyira hamwe rya leta rishobora guha amafaranga igihugu kuko barishyize mu minwe y'abantu ba CNDD-FDD bakaba amafaranga yogiye mu kigega cya leta kugira ngo afashe igihugu aduze imishahara agurizo intebe z'amashure yubaka amabarabara ubu ayo mafaranga ajya mu mifuko y'abadede murabona nk'ubu igisata cya esanse yagishyize mu minwe y'umugore wiwe akavuga ngo bigiye ngo bifashe mu ntoke ngo bigiye ngo gufatwa na regidezo naho bigiye mu minwe y'umugore wiwe ibyo byose akibaza ko abarundi batabimenya kandi umugore wiwe agacapata icyo bakabishora hanze abarundi bakabura iyo nuzeyi iyo esansi iyo peteroli bakabibura hanyuma ikindi narigera cisha mu kanwa ati uwo wese yishe abwirizwa gukubitwa intahe mu gahanga ni ibyo kwicara arabyirengagiza abantu bakicwa akirengagiza abantu bagakoregwa ikiba akirengagiza umugaga cyaje kuvuga ibintu bigenda gutyo bidashobora kugira akamaro birababaje n'ibintu bibabaje cyane nk'ayo masosiyete ya leta ndayababwiye mwokumigwa ni menshi harahoraho na tere yari ifise n'abakozi benshi kandi bakora neza umuraba kubera yayishyize ngira ngo yayishyize ku muntu wo muri CNDD-FDD amafaranga abakozi ntibahembwa nk'uko byahora ni nuzeye raba osibu byaraheze raba sogestare ndiki baho yahori igira iby'ikawa abona osibu raba ubu bariko bahombesha nuzeye sosumo ni naba nuzeye iki ibintu bya niyo burarudingwa inzoga zishoka muri Congo kandi ibyo byose babikorana n'abantu babo nyene baheza bakakira ayo mafaranga bakabishora iyo bashaka n'ibindi ni byinshi Burundi yakora amacupa n'ibindi byinshi n'amasosiyete yari menshi kandi ayo masosiyete yatuma yaraheza agatuma amafaranga yinjira mu kigega cya leta icyo kigega cya leta rero agahemba abakozi gutyo bikoroshereza abanyagihugu bya bindi bahora barinda kujya baratozwa ngo amafaranga ngo tanga amafaranga y'amashure ngo tanga amafaranga ya naya ntibyabaho mugabo ubu rero abanyagihugu nibo batozwa amafaranga n'abatacyo binjiza amasoko bahora bakuramo amafaranga yaraturiwe rabe ejo bundi baheruka guturira guturira mu muri prison aba prisonnier igitega nakamara maze ibyo bintu bigikogwa mu Burundi rero ibyo byose bizohinyuka bizote babihindukire murakoze.